Deno.
Yes, I imagine.
Enyewe Deno, time yangu inakuja enyewe kusema ukweli. Jana nimekutana makarao nikiwa nakula. Wakaniuliza mbona sijavaa mask. Enyewe my time will come siku moja tu. Cheza ndoma brother. Yaani makarao unaniuliza lini? Unaniuliza nini? Hata nikikula nivae mask.